Alafu mama moja pia asimame atoe shukrani. Mwalimu kwanza wana ibe wetu Bwana Eliud Kipchoge awasalamia. Karibu sana. Alafu Madam Dorothy yako anasikia mzuri. She comes from the other side.